22. Samoro kata ka ng'ato lal, to nitiere yore mag tudruok mang'eny ma sirikal tiyo godo kaka DCI mar fwenyo ng'ato. Joma lalgi, gin gi lal maonge yo moro amora ma ng'ato nyalo none godo ma ng'ato neg ji mowuok e namba achiel ma gik e namba 42. Nikech kata mana moyudre ma koro yudre mar 42 ni, ok ni noyudre ni nofwenye ni noneko. Ma en mana ng'ama noyudi kane osetim ang'o, kane osekaw ji. Koro achiel kuom jok manoyudi mane nyocha yudo achien gi, mayudo ni en gi simbe ni. Koro gima wawacho ka mokwongo ni sirikal chal ni noninde klas. Nikech nitie gimoro ka ma nyaka sirikal be loki. Iyudo ni ka ng'ati olal tidhi ka polisi ripot. Kisa ripot ni nyisi ni tim manye, kokiyude to gima itime onge. Onego bed ni jok ma wedegi nolalgi, gin owuon to be ne gi ripot. To ka ne gi ripot, sirikal nokawe okang' mane mar manyogi kata kokalo kuom yore mag tudruok. Nikech sani cash around ka ng'ato oluongi, to gimoro odhi otimi. Ka ne rike maluongi, to an ema bedo first suspect. Naluongi sa ang'wen, to kara moro sa ang'wen gi nus abich kata sa abiriyo, to koro ok yudi. Communication ibo chak many gi kanyo. To debe nere ni ji 42 gi te, gin gi tho ma ripot moro amora nokobedo reported. Mano momiyo samoro anyalo wacho gi jo Kenya ma yie gi jo Kenya mamoko ni gik ma penjo ma jo Kenya nigo ng'eny ma sirikal duoko to giduoko ka gidhi nyabathe.
Nikech moko kuom penjo ma bende oganda penjore en ni jal ma bende iluongo ni Collins Jomaiso ni. Okwongo mondi ka niwinjo kata mana kaka okwach kich nyoro noloso, giwacho ni no iseg nek. Mano mar Minode, mani higa mar 2022. Nek mogik mabende koro notimo, mabende koro segi nek mar ji 42, mabende gin mine. Mogik notimo chieng' tarik 11, mano mar dwe mabende wantiere ni. Nyaka sani kware kanyo, wang'eni ringre 10, emoseyudi. Manyiso ni kana Collins onego mine 42, ki igolo 11. Mi kwan mag mine mathoth mabende pod likore ni pod nitiere kware kanyo. Kata kamano popo mana penjo mabende nitiere godo kaka japiny, kaka jasiasa e pacho kaendi, mabende oganda pod penjore. Kiwacho ni nodak kware, nikech wacho nodak mana mita machuok, machiegni gi kware kanyo.